so kakhulu ngiyabingelela bayifundisi bami bonke abakhona onesizethi nomamizethi umbangela usomi nomama nombangela yazifele nabo bonke nje amalungu ebandla wonke ubuholi bonke bebandla ngiyabingelela i-worship team kubeyinsimbi ngala egameni inkosi yami ujesu kristu bingelele nabogogo bakhona bazalwane mina umdrago ohlelweni namhlanje egameni lukajesu ngicela nje sisukume sivule inkonzo yethu ngokukhuleka.